Tuhashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva kuri FM 100 mu Rwanda niho mutwumva kuri FM 104 nibice bitatu aho ni Kigali na FM 93 nibice bitatu ikarongi mu Burundi turi ku mirongo migufi ya metero 25, 41 muri Uganda aho mutwumva kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 nibice 9 ikisoro ikaze mu makuru kuri no mugoroba mwateguriwe na Diana Ninahazo ngiye kuyashikiriza ndi muri studio ya gatanu mu Burundi kuronka ukuvunjira amashiringi huva mu ntara z'igihugu hujabuka muri Tanzania bisigaye ari nko kuronka umuzi wibuye
uko kuzana amashiringi ofuma wegurura umuke mu mfuko uko twebwe tugiye muri Tanzania dufisa marundi na mahoro ngashe nta muntu agukora rero winjenga mu gihugu cacu nikibatsa
Uyu numwe mu bavunja ibakora mu ntara ya Makamba ku rubibe rw'u Burundi na Tanzania inkomoko ya kino kibazo murayumva muri ano makuru Abagwanyi bakorana n'intagondwa zitira idini rya Kiislamu bisha abantu barenga 10 mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo Sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa nshingiro muri Uganda yemeje itegeko rihana abahuza ibitsina babisangiye iri tegeko ntirivugwa ko rumwe n'impande zitandukanye Ishyirahamwe ryo gutabarana mu vya gisirikare OTAN ririko rirarimbura ishirwaho ry'ikigega cyo gufasha kandi bifatika Ukraine mu ntambara irimo n'u Burusiya Idoni Duyano makuru yose nce ku masonga ni mukanya musangwe ikaze kandi namwiriwe Abagwanyi b'imigwi ikorana n'intagondwa zitira idini rya Kiislamu bisha abantu barenga 10 mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Oriane itangishaka
Umugwi Allied Democratic Forces ukorana n'abagwanyi baharanira leta ya Kiislamu umaze igihe kitari gito ucumbitse mu karere kari hafi y'umupaka na Uganda Amerika ivuga ko uwo mugwi umaze kwica abantu bashika ku 200 mu kiringo cy'umwaka ku munsi wa kabiri Kapiteni Anthony Mulushayi, umuvugizi w'igisirikare cya Kongo mu ntara ya Kivu ya Ruguru, yavuze ko abo bagizi ba nabi bakoze icyo gitero mu gitondo cyo ku munsi wa kabiri baturira ibitaro, bongera abanyuruza abasivile batari bake babatwara mu ishyamba riri hafi yaho. Yavuze kandi ko igisirikare kivunye abo bansi cica bane muri bo cyongera kibohoza abantu bane mu bari baranyurujwe. Umwe mu bayobozi b'akarere, Kakule Mwendapeke, yavuze ko abasivile bakorewe amabi ari benshi kandi ko abishwe batari munsi ya 17 harimo n'abana bane bari munsi y'imyaka 10 uyo muyobozi Mwendapeke yavuze kandi ko abantu 15 bataratorwa gushika ubu
Igitero c'indege itagira umudereva cahitanye abantu 12 muri Sudani abandi 30 bakomerekera muri ico gitero cabereye mu gisagara citwa Atbala ico gisagara kiri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Sudani Oriane itangishaka turacari kumwe
Ivyabona vyabwiye itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ko umuriro wadutse inyuma yaho ico gitero ca drone gikorewe mu kibanza carimwo abayisilamu bariko barafungura imfungurwa zo mu gitondo nkuko bisanzwe iyo bari mu bihe byo kwisonzesha bya Ramazan bavuze kandi ko uwo mwanya wo gufungura wari wateguriwe ku ikambi ry'abagwanyi bazwi nka Bara bafadikaje urugamba n'igisirikare cy'igihugu umwe mu bahaye amakuru itororokanizo AFP yavuze ko abantu bagize ubwoba bwinshi kubera icyo gitero cyumvikanye gushika ku birometero 300 mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru Khartoum umwe mu baganga bavuze ko ibiziga by'abantu 12 hamwe na 30 bakomeretse batwahwe ku bitaro byo muri iyo mucungararo ntibatomoye neza abishwe abaribo igice kinini cha Sudani kimaze umwaka gihanzwe n'intambara ikomeye hagati y'igisirikare cy'igihugu n'umugwi w'abasirikare biyonkoye bazwi ku izina Rapid Support Forces
Turaguma ku mugabane wa Afrika hutuja muri Uganda ho sentare jijwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro yemeje itegeko rihana abahuza ibitsina babisangiye ni itegeko impande zitandukanye zari zarateye ivyatsi zivuga ko rihonyanga gateka kazi na muntu Oriane itangishaka
Sentare jejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje iryo tegeko rigwanya abakundana basangiye ibitsina rikanatanga ububasha bwo kwica abagirizwa ivyaha bikomeye cyane bijanye n'uwo mugenzo. Perezida Yoweri Museveni yateye igikumu kuri iryo tegeko mu kwezi kwa gatanu k'umwaka uheze. Iryo tegeko rirashigikiwe na benshi mu bihugu by'ubuseruko bwa Afrika, ariko abaharanira agateka kazina muntu n'abatari bake mu bihugu byo mu mahanga bararigwanya. Abaharanira agateka ka muntu baragwanije iryo tegeko mu butungane, yamara umucamanza yasubije inyuma imburano zabo. Yavuze ko byatowe n'inama nshingamateka kandi ko ridateye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Richard Butera, icegera cy'umucamanza mukuru muri iyo sentare, yavuze ati ntidushobora gufuta itegeko rihana abakundana basangiye ibitsina ryatowe mu mwaka wa 2023. Yamara sentare yategetse ko abantu bakundana basangiye ibitsina batokumirwa mu gihe bariko bararondera imiti yo kwivuza. Butera yagize ati bakwiye kwemererwa kuvugwa kandi ntibakumirwe.
Abashikiranganje bajeje imigenderanire mu bihugu bigize ishirahamwe yo gutabarana mu vya gisirikare OTAN bahuriye mu nama i Buruseli mu Bubiligi. Bariko barimbura ingene boshiraho ikigega co gufasha Ukraine ku buryo bufatika. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Ukraine, which many predicted would fall in a matter of days, continues to stand strong. But we are at a critical moment where it is absolutely essential to get Ukrainians what they continue to need to defend themselves, particularly when it comes to munitions and air defenses. Ukraine, which many predicted would fall in a matter of days, continues to stand strong.
Muradutunga bakunzi bacu murazi yuko rimwe na rimwe ivyuma ntibisezerana muhinga bw'ivyuma harabaye akagorane gatonya. Inkuru twari tubemereye yuko ijanye n'abashikiranganje bajeje imigenderanire mu bihugu bigize ishamwe ryo gutabarana mu vya gisirikare OTAN bahuriye mu nama i Buruseli ntiriko iraboneka. Aho abashikiranganje ariko mwomenya ko bariko barimbura ingene boshiraho ikigega co gufasha Ukraine ku buryo bufatika mu ntambara irimwo n'u Burusiya. Inkuru ya mgenzi wacu Thomas Kamirindi barambiye yuko ibonetse.
Umunyamabanga mukuru wa OTAN Jens Stoltenberg yabashyikirije umushinga w'amayero miliyari ijana, ni ukuvuga amadolari arenga miliyari ijana n'umunani ku myaka itanu. Mbere y'inama, ibihugu bimwe na bimwe byari byarangije gutangaza ko bishyigikiye iki gitekerezo. Muri byo harimo nka Pologne n'ibihugu bitatu bigize akarere k'Uburayi kitwa Balt, aribyo Estonia, Letonia na Lituania. Ibindi bihugu bitandukanye byerekanye impungenge zaho iyi mari izaturuka, ni ukuvuga uburyo ibihugu bya OTAN bizatangamo imisanzu. Bamwe bibaza nimba bigomba kuzakurikiza ubunini bw'ubukungu bwa buri gihugu. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yagiye i Buruseli yiteguye kuvuganira Ukraine.
Ukraine benshi bakekaga ko izaba yafashwe mu minsi mike iracyahagaze ubwoba, ariko rero turi mu bihe by'amahina aho ari ngombwa ko byanze bikunze Ukraine ikomeza kubona inkunga kugira ngo ikomeze kwirwanaho, by'umwihariko amasasu n'intwaro zo kurinda ikirere cyayo.
Usibye ingengo y'imari y'amayero miliyari ijana ku myaka itanu, umugambi wa Stoltenberg urasaba nanone ko OTAN iba ariyo umuhuzabikorwa mu bijyanye byose n'inkunga ya gisirikare ijya muri Ukraine. Muri iki gihe bikorwa n'urugaga rudahoraho rw'ibihugu birenga 50 byo ku isi yose, ruruta rero OTAN igizwe n'ibihugu 32 biyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byemeye byaba ari korosi rikomeye, kuko kugeza ubu OTAN yatinyaga nk'umuryango kohereza intwaro muri Ukraine kugira ngo bidatuma Uburusiya burwana na OTAN. Inama y'abakuru b'ibihugu bya OTAN izaba mu kwezi kwa karindwi gutaha hano i Washington DC niyo izafata umwanzuro wa nyuma kuri uyu mugambi w'umunyamabanga mukuru wa OTAN.
Thomas Kamirindi arakoze. Amakuru yose mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya tuja mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika kandi muradutunga amakuru ko twahora tuyambika siko biri nuko dusakagorane muhinga bw'ivyuma, mutwihanganire rero. Umuhinga yitwa Evan Natrib yakoreye kenshi mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika asaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukora ibishoboka ikaburizamwo ico yita intambara imaze igihe itutumba hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Kongo ibindi na yagibagira ubusa.
Iyi mpanuro ikubiye mu nyandiko y'ubusesenguzi yasohotse mu kanyamakuru Foreign Policy kandikirwa hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwayanditse Evan W. Natrib ni impuguke ikorana n'ikigo cy'Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID ku buryo budahoraho. Muri iyi nyandiko, Evan Natrib asaba ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden wa Amerika gukoresha ijambo busanganywe bukaburizamo intambara imaze iminsi tutumba hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ibihugu byombi byaherukaga kurwana mu myaka y'igihumbi 1998 mu kizwi nka Kongo ya kabiri yabaye nk'ifasha karere kose k'ibiyaga bigari, abantu barenga miliyoni 5 bahatakarije ubuzima. Iyi ni imibare yatanzwe muri raporo z'umuryango w'abibumbye mu mpeshyi zo mu mwaka w'ibihumbi 2022. Nambutse umupaka w'u Rwanda njya mu mujyi wa Goma wari amaze kugotwa. Ku mipaka y'ibihugu byombi hari abashinzwe umutekano ubona bafite intwaro kandi basa nabiteguye igihe byaba ngombwa. Aya ni amagambo y'impuguke Evan Natrib. Avuga ko icyo gihe umwe mu bayobozi b'intara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamwizeje ko igihugu cye kidashobora gushoza intambara ku Rwanda cyangwa kuri Uganda, ariko nanone gihungamo ko batiteguye kujya mu bishyikirano cyangwa ibiganiro mu gihe basumbirijwe n'umwanzi. Kuri ubu impungenge ni zose ku baturage ba Kongo kuko umwuka w'intambara ukomeje gututumba. Kuba ingabo z'ibihugu byo mu karere zose ziri muri Kongo, impuguke ikorana na USAID avuga ko ari ikintu kitagomba kurenzwa ingohe kuko isaha n'isaha zakozanyaho kandi ibi biteye impungenge bamwe mu baturage ba Kongo. Ikindi giteye impungenge ni amakuru avuga ko abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa Leta ya Kiyisilamu bashobora kuba bari ku butaka bwa Kongo kandi bashobora kuba bari gutegura ibitero by'iterabwoba. Hari impungenge ko igihe aya makuru yaba ari ukuri, ubutegetsi bwa Kongo bwakwiyambaza Uburusiya ngo buyifashe muri iyi ntambara y'urusobe. Icyakora kugeza ubu nta masezerano azwi arebana n'ibya gisirikare hagati y'ibihugu byombi. Ku rundi ruhande hari amakuru avuga ko Kongo iherutse kugura indege z'intambara n'Ubushinwa zaje ziyongera ku ngabo z'umuryango w'ubuhahirane bw'ibihugu bigize Afurika y'Amajyepfo SADC zirangajwe imbere na Afurika y'Epfo. Izi ngabo zaje guhangana na M23 ariko kugeza ubu nta musaruro ugaragara ziratanga. Inyandiko yasohotse mu kanyamakuru Foreign Policy ivuga ko Amerika irebereye ibirimo kubera muri Kongo ishobora kuhakura igihombo gikomeye. Perezida wa Kongo Felix Tshisekedi asa n'uwamaze gutera umugongo Amerika mu mikoranire yo gucukura amabuye y'agaciro kuko kompanyi z'Abashinwa nyinshi kuri ubu arizo zifite ayo masoko. Gusa ijwi rya Amerika ntitwabashije kubona gihamye dakuka kuri iyi ngingo. Ikindi ni uko uyu mukuru w'igihugu yashyigikiye umwanzuro w'akanama ka Loni wanengaga intambara Uburusiya bwashoje kuri Ukraine. Ibi nabyo bishyira igitutu kuri Amerika kuko hari abasanga n'ibikeneye kugira abafatanyabikorwa muri Afurika igomba no kuba yiteguye gutabaraho rukomeye. Ibi bivuze ko Amerika yahera kuri iyi ngingo igashyira igitutu ku butegetsi bw'u Rwanda. Ku rundi ruhande kandi ngo kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika itaragize icyo ikora ku ntambara yo muri Centrafrika nabyo byafashwe nk'intege nke z'ubutegetsi bwa Perezida Joe Biden mu birebana na politiki mpuzamahanga. Bityo kuri bamwe bikaba byafatwa nka politiki y'uburyarya ku rundi ruhande kuko Amerika yanenze kenshi Uburusiya kubera intambara bwashoje muri Ukraine. Ubushake bwa Amerika mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke muri Kongo hari ababuhuza n'uko iki gihugu cy'igihangange cyaba cyarashyigikiye Uganda n'u Rwanda ubwo ibihugu byombi byateraga Kongo hagati y'umwaka w'igihumbi 1996 n'ibihumbi 2003. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza byahagaritse inkunga byagenderaga u Rwanda kubera ibirego byo gufasha umutwe wa M23 n'icyemezo cyaje ubwo uyu mutwe wari umaze kwigarura umujyi wa Goma. Icyo gihe u Rwanda rwahise ruhagarika inkunga rwahaga M23 ndetse iza no gutsindwa abarwanyi bayo bamwe bahungira muri Uganda abandi mu Rwanda, bityo Kongo ibona agahenge. Kuri iyi nshuro M23 yazengurutse umujyi wa Goma ariko ntirawufata. Kugeza ubwo M23 yuburaga imirwano mu 2021, ibikorwa bya gisirikare bya Leta y'u Rwanda byavugwaga muri Kivu y'Amajyaruguru ahanini byari byumvikanyweho na guverinoma ya Kongo birebana no guhashya imitwe yitwaje intwaro. Ku ruhande rwabwo, ubutegetsi bw'u Rwanda bwamye buhakana kenshi ko nta nkunga buha M23, ariko abategetsi b'u Rwanda ku rundi ruhande bakumvikana bavuga ko uyu mutwe ufite ibyo urwanira. Mu bihe bitandukanye kandi abategetsi bakomeye muri Leta ya Perezida Joe Biden barimo abaminisitiri b'ubanyi n'amahanga babonanye kenshi n'abaperezida b'u Rwanda na Kongo babumvisha gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. Ku nshuro iherutse Anthony Blinken yabonanye na perezida w'u Rwanda hagati mu kwezi kwa mbere Davos mu Busuwisi. Umuvugizi wa Departement ya Leta ya Amerika Manf Miller byanditse ko abayobozi bombi baganiye ku buryo intambara yahoshwa mu burasirazuba bwa Kongo. Uwo muvugizi yavuze ko ministri Blinken yibukije ko abarebwa n'ikibazo bose bafata ibyemezo bifatika kugira ngo haboneke amahoro muri ako karere. Ministri Blinken kandi yanabonanye na perezida Tshisekedi wa Kongo mu kwezi kwa 12 kumwaka ushize. Amerika yasabye ibyo bihugu byombi ndetse n'imiryango ya karere gushyira mu bikorwa ingingo zikubiye mu masezerano yumvikanywe i Rwanda muri Angola na ya Nairobi muri Kenya.
Mu Burundi kuronka ukuvunjira amashiringi uva mu ntara z'igihugu jabuka muri Tanzania bisigari nko kuronka umuzi wibuye ni kuvaho leta y'ico gihugu ihagaritse ibikorwa by'abavunjayi ibagiriza kuba intandaro yo kuduga kwishiringi no gukora umurimo utajanye n'amategeko. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi murayisomegwa na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Abadandaza bato bato b'abarundi baje kurangura mu gihugu cha Tanzania bajabuka bafise amashiringi asanzwe gukoresha muri ico gihugu. Abavunja kenshi wabasanga ku mupaka mu gisagara ca Rumonge ikabonga ku Mugina no ku bindi byambo bajabukira baje Tanzania bisanzwe biri kuruzi Maragarazi. Ariko kandi hari n'abaje gupagasa i Tanzania batahukana amashiringi bagakenera kuyavunja mu marundi kugira ngo bashobore kwikenura iyo bashitse mu Burundi. Aho nyine ku Mugina wahasanga abatanzania baje kunywa inzoga za Primus canke Amusteri zisanzwe zibajyohera cyane bakariha mu mashiringi. Abandi batanzania bo kumunanira bashora urwagwa bakagurirwa n'abarundi mu mafaranga y'amarundi canke amashiringi. Ku Mugina rero hahura ruja n'uruza rwatuma n'abahadandariza ubunywero n'akanyama bahungukira cyane. Muri no misi washitse babavunjaye ntabubona nagwa ruja n'uruza rwaragabanutse cyane. Abo bavunjayi barakora ariko barinyegeza kuko igipolisi kitabahagahengwe no gutanga inkuru ku maradiyo kuko umwe muri bo yahaye inkuru umumenyeshamakuru yarafashwe arafungwa mbere baramwaka amashiringi agera kuri miliyoni zitandatu ariko mu nyuma yarafunguwe. Abandi bavunjayi barahungiye kumunanira Tanzania kubera ikibazo cy'amashiringi nyene isoko yaho bita kwa Buhinja ikibago yavuye yimukira hakujya ya Maragarazi mu Kirerema kandi yahora yinjiriza amatagisi komine ya Kibago. Kuvunja rero amashiringi kugira ngo ujabuke kurangura Tanzania biba mu kinyegero. Bamwe mu bakenera kuvunja basigura ko amashiringi yaciye azimba. Munama buramatari w'intara ya Makamba Tantine Nshuti n'amagara yagirishije abadandaza mu mpera z'ukwezi kwa kabiri guheze baramenyesheje ko ubukene bw'amashiringi butaborohereza mu bikorwa byabo n'ibyo baba baje bava Tanzania bafise amashiringi.
Kuko kuzana amashiringi ofuma gururumuke mufuko aho hantu banyakubahwa mudusabire baronka ahantu bakaba cyangwa abatanzania baje kutugendera cyangwa baje kuremino baronke aho baronka ayo marundi kuko twebwe tugiye muri Tanzania dufise amarundi na mahoro ngashe nta muntu agukorako rero winje ngaha mu gihugu cacu ni kibatsa.
Umwe mu bakunda kujabuka kurangura ikasuru muri Tanzania yagize ati abavunjayi kubiruka ko biratuma ishiringi zizimba. Urabona bamaze kubiruka ko aca gutwara mu kanywa babo mugahereza iyo nyene mugabo batabiruka ko murumvikana ibeyi ukavunja kuguha kuri make ni nka kujya ko mu isoko uyu akuzimbye uja ku wundi yo badandaza make ariko mu gihe muba mubundabunda ntibiba bigishoboka ucugura uko baguciriye. Kuva rero abapolisi si batanguye guhiga abavunjayi ishiringi ryavuye ku 179 rija ku 188 ni ukuvuga ko ubwa kare byagusaba amarundi 179 kugira ngo uronke amashiringi ijana. Ubaho bigeze utegerezwa gutanga amarundi 188 kugira ngo uronke amashiringi ijana. Ayo bakayaharura bisunze ukugenda idolari ivunjwa kuri ayo masoko yo mu kinyegero. Kubwo uwo mudandaza atashimye ko amazina yiwe amenyekana ingingo yo kubuza abavunjayi gukora ora kumugaragaro nacho yunguye abakora urudandazwa ndengambibe wagira ati abo bavunjayi bo bareka bagakora ku mugaragaro ni naho ishiringi ritobandanya riduga niyo babandanya babiruka ko ishiringi rizoguma riduga bitume duheba kuja kurangura Tanzania kuko n'ibiciro bizoca biduga ku buryo umurundi atoba gishobora kugura ibirangurirwa Tanzania uko kutaronka amashiringi bituma abadandaza bataja kurangurira hanze y'igihugu
none karashize ngane mu Burundi ngo batukore gute tugende hanze gute tagiri dora tagiri shiringi leo age muri yumvira ati none twebwe badandaza tutira tugenda hehe no tumutugwa tuba badandaza bo nganye bataha ahanyina ha ndi tuba dandaza bwo turaba abacuzi batubatu
Tantine nchuti na magara rongo intara ya Makamba yibukije abadandaza ko leta y'u Burundi yarekuye ababishobora gushinga ibiro byo kuvunja amafaranga y'agaciro ariko hari iby'ibanki nkuru isaba
tugize imana tukamuronka ngaha mu ntara ya Makamba yo bikora ari conforme n'ivyo basaba twebwe twonezerwa gose ahubwo rero ndabahamagarire hari ivyo twibaza yuko bidakunda mugabo dukoresheje urunani bishobora gukunda
Kubwa badandaza b'Imakamba nibyoroshe kugurura inzu yo kuvunjirizamwe amafaranga y'agaciro ayi Makamba canke ku mupaka ibanki nkuru isaba umutayo w'imiliyoni amajana 5 hamwe n'ingwate y'izindi miliyoni 50 utuvunja amadolari y'abanyamerika hamwe n'amafaranga y'abanyaburaya byose aba rero kujabutse Tanzania kurangura avunja amarundi mu madolari bakajabuka bashitse Tanzania bakavunjura ya madolari mu mashiringi bakabona kurangura kubadandaza bato bato batiyonzu yo kuvunjamwo amahera nacyo yotumarira kuko nayo tupfa twararose kuko leta yashinze ko amafaranga ava makungu ahabwa abantu bamwe bamwe abagiye kwivuza hanze abarungitswe hanze mu mirimo ya leta abarangura imiti ibitoro n'ibindi byankenegwa cyane mu gihugu
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda igice cya nyuma cano makuru yacu rero turagihebera ivya Senegal president mushasha w'ico gihugu Basiru Diomaye Faye yagenye Ousmane Sonko mu kibanza c'umushikiranganje wa mbere abagabo babiri bagiye gutwara Senegal basangiye amateka menshi ubwa mbere Sonko w'imyaka 49 niwe yaboneye izuba mu vya politique president Basiru Diomaye Faye w'imyaka 44 yongera amwinjiza muri yo politique ubwa kabiri guhana hano ubutegetsi rero bagiye gusangira barabiciyemwo bari babiri baca muri byinshi bapfungirwa hamwe batsangira politike uko guhana hano ubutegetsi biciye mahoro hagati rero ya Macky Sall na Basiru Faye yamugwanije akanabizira kwakurikiye amatora Macky Sall yari yaragerageje gusivya Sentare na inyuzwa igatesha gaciro icifuzo ciwe abahinga batandukanye mu bihugu byo mu burengero bwa Afrika Cheze moza kudeta basanga hari ico ivyo bihugu vyo kwigira kuri Senegal inkuru yumenyesha makuru y'ijwi ry'Amerika Mariama Diallo ari Dakar muri Senegal mu ishikirizwa mu Kinyarwanda na Ejoni Mukankusi
Umwuka mubi wamaze amezi macyashize muri Senegal urasa n'ugiye guhosha ugiye gusimburwa n'icyizere giterwa no kugihugu gisanzwe kizwe mu buryo bwiza nk'inkingi ya demokarasi mu karere yongiye gushinga imizi Avoka Agbor Bala umuyobozi w'ikigo cyita ku burenganzira bwa muntu na demokarasi muri Afrika yabwiye ijwi ry'Amerika ko ibyo Senegal yagezeho bishobora kuba byarayifashije kwirinda kudeta nk'izabaye mu karere
iyo Macky Sall aza kuguma ku butegetsi bishobora kuba byari kuvamo kudeta reba nawe ibibera mu bihugu bikikije Senegal mu burengerazuba bwa Afrika twabonye ukuntu guverinoma za gisivile zahiritswe n'abasirikare
Indi mpuguke mu by'amategeko Ibrahima Diallo washinze umuryango FNDC urengera demokarasi n'uburenganzira bwa muntu muri Guinea igihugu giherutse kuba mu kudeta yabwiye ijwi ry'Amerika amasomo ya demokarasi Senegal yagaragaje
nkeka ko inzira y'itora muri Senegal yongereye ingufu impirimbanyi za demokarasi muri Guinea no mu bice bisigaye by'uburengerazuba bwa Afrika iziha n'impamvu zumvikana zo gushingiraho zivuga ko nta bundi buryo bwo kwifashisha atari ubwa demokarasi kugira ngo tugere ku mutekano n'iterambere ry'igihugu cyacu
Diallo avuga ko we n'abandi bari bafite icyizere ko hagatse ko kagisirikare kayobowe na Mamadi Doumbouya kakwiye ku butegetsi uwari perezida Alpha Condé mu 2021 kari butegura amatora bidatinze ariko ko bitigeze biba
twahisemo gukora imyigaragambyo kugira ngo twibutse agatsiko ka gisirikare ko igihe kafataga ubutegetsi kijeje inzibacyuho yerekeza ku buyobozi bwa gisivile natawe muri yombi kandi mfungwa amezi 9 muri gereza ntaburanishijwe byonyine kubera ko nasabaga agatsiko ka gisirikare kubaha ibyo bavuze bagategura amatora yisanzuye kandi atabogamye mu nzi bacyuho ubuyobozi bugahabwa abasivili noneho bagasubira mu rugo byabo bya gisirikare
uwitwa Prince Michael Ngwese Ekoso ni umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi United Socialist Democratic muri Kameruni igihugu cyategetswe n'ubuyobozi umwe rukumbi imyaka irenga 40 uyu Ekoso agira ati
We have had a lot of setbacks on the watch of this current
regime. Twabonye byinshi bitageze neza kuri ingoma gusa abanyesenegali barahagurutse kandi dushobora gukurikiza ibyo abantu bifuza kandi bashobora gukurikiza inzego z'amategeko y'igihugu ndahamagarira abanyakameruni by'umwihariko urubyiruko rw'igihugu nkanjye kimwe n'abandi bantu kugenda bakiyandikisha ari benshi ku rutonde rw'abazatora
ku myaka 48 afite Ekoso yizeye ko umunsi umwe azasimbura perezida w'igihugu cye Paul Biya w'imyaka 91 y'amavuko umwe mu baperezida bayoboye igihe kirekire kurusha abandi muri Afrika Ekoso yishimiye abaturage ba Senegal na perezida watowe Bassirou Diomaye Faye insinziye mu matora aheruka nyuma y'ibibazo bya politiki byakongejwe na perezida Macky Sall ucyuye igihe uyu yagerageje kwigiza inyuma itora ariko bimubera imfabusa Bassirou Diomaye Faye warahiye kuri wa kabiri yatsinze Amadouba umukandida w'ishyaka rya perezida Macky Sall mu cyiciro cya mbere na 54% by'amajwi
none impande zitandukanye ziteze iki ku butegetsi bushasha bwa Senegal buzananye ubuto butari bwakabeho muri ico gihugu umugenzi wacu Fidel Niyongabo yabiganiriye ko na Athanase Karayenga umenyesha makuru inararibonye akurikiranirana na hagufi politique ya Afrika Karayenga ari mu Faransa
Ubwo cha Senegal cerekanye ubuhinga n'ubwitonzi butasanzwe kugira ngo bahindure inzego z'igihugu bisarize guca mu mungwano mu makuzeta cyangwa kwiba amatora icyo ni ikintu gihangaye cyiza cyane mu by'ukuri iryo shingiro ibintu byose byiza bishobora kuza kuko igihugu kitagira inzego zemewe n'abantu bose inzego zitivye amatora amajambo ntashoboka ikindi umuntu yavuga ni uko Senegal kumbure kigiye kuba nka Ghana Ghana nayo yaratweretse yuko abantu batwara ibihugu byacu bashobora gukurakuranwa neza badatuka kane batakiye mu mabwa y'ukwiye amatora nk'uko nabivuze nibaza ko ako karorero ka Senegal ka Ghana twizere yuko bamwe ruzokwira muri Afrika mu bihugu byinshi mu bihugu byose
mu byo yemeye avuze ko washaka ko igihugu ciwe kizoba igihugu kiramwa n'umwizero kiri mu mahoro gifise ubwigenge mu nzego zijejwe ubutungane na demokarasi ikomeye n'ubutenzi imbere ubutunzi nibaza ko ibintu bizokoroha
igihugu nakimwe kidafise ibibazo kidafise igikoye kitafise umwitwarariko w'ukwigisha abantu gusondera akazi abantu kugira bakora akazi n'ugutuma igihugu cyizerwa no mu makungu ibihugu byose turi muri ibyo twese mbwa intambwe ya mbere nyamukuru ni ukugira leta yizewe kandi yaje mu buryo bwiza mu buryo bw'amatora kandi abantu bose banezerwa babwira bati uwo muntu dushyize imbere azokora ibyo ashoboye ntitwovuga ngo azokora byose ashobora byose na Mandela hari icyo yasize inyuma atashoboye gukura mu nzira ariko igihambaye cyane ni uko abantu bizera leta itwara kandi iyo leta ikemera yuko izotwarira bose izotwara neza ikazotwara kandi isoza amategeko n'amategeko yo mu isi yose icyo ni cyo gihambaye
kuba yemeye ko azotwara n'ubwitonzi niyo migambi yose afise uravye umuprezida yahawe Macky Sall yagombye kunanata rondera ikiringo cya gatatu ku byari bitandukanye n'ibwirizwa shingiro bikaba byavyuye uruhagarara n'abantu ndetse bakaba barapfuye abandi barapfungwa n'uwo umuprezida mushasha yarapfunzwe iminsi 20 imbere yo kwaza kwitoza mwibaza ko iyo nyifato itazosubira kwibonekeza kuri uwo umuprezida mushasha
oya hamufiye umugore akibagiriye yavuye kuri kobaragahomera bumva kuko wewe yarabonye amazi yarahaswe mu by'ukuri yarahaswe mu bindi bihugu mu by'ukuri abayarishwe turabibona kenshi iyo bishyize mu rugo rw'akagonga pfuye na data ngo agume ku butegetsi ndibaza yuko Bassirou Diomaye Faye twizere ko atazokwibagira amabi yaciyemo azokwama na wene ashira imbere umutekano kuba abanyagihugu kuba amategeko bihugu abantu
hanyuma kuba mu migambi yavuze afise kandi harimo gushiraho ifranga rishaje tuzi ifranga sefa rikoreshwa mu karere ko muri Afrika mu burengero mu bihugu byaze bikoronijwe no Bufaransa hari n'ibyo byo gusubira kuganira gushasha amasezerano yerekeye gucukura ibitoro na gaz akaba
Mwadutunga kukumurumvise kwa kiganiro cha Fidela Nyongabo hamwe na Atanaze Karayenga umenyesha makuru inararibonye akabakurikiranira na hagufi politiki ya Afrika kitashoboye guhera turagaruka kuri no nkuru makuru yacu yo mu gitondo mwakoze kudutega biri tubasaba imbabazi kutunenge twose twibonekeje muri ano makuru bitewe n'ingorane twadufise muhinga bw'ivyuma tuyifurije rero ijogiza mu banyi no mu byanyu